Guys Music Baby.
Flag, I got the recipe.
Kwanza na fura, nitaimba na kucheza, washa mishuma, weka keki juu ya meza.